majambo wabwira Fanny Lavine cyangwa Norasque naba coach bawe muri Trafa Boron cyangwa Solution Team kinkura mu team nakakajambo mva utekereza cyane Fanny Lavine cyane ikupri ya Solution Cup
Solution Cup ko kazi nakonye ne karahagije c'est la solution donc ahantu hari inyishu nabibaza biba bihari rero Fanny Lavine mana yanjye so much ndamukunda ndamwubaha she's my miro arabizi ndamwigira ko ibintu byinshi by the way ndanabifurije vuba cyane urugo ruhire
ukurikirana kuri channel ya YouTube ya Fanny Lavine
bo njambo nobabwira barakoze d'abord kunyakira nk'umukinnyi wabo mushasha wa mareresi hama ikintu nobabwira nuko hamwe nabo tuzoshikana kanaka hari ibintu kanaka tuzobaha dure kubwanje ndi prête kandi nzobikora nkuko nabikoze
wagwanwa people nize nize ko umeze neza iyo umeze neza natwe tumeze neza isho BMC guno story na kuva kuri FTV edisa 57 nize ko mudukurikirana abagi batandukanye abari mu Burundi abari nize na neza ba diaspora gitandukanye ariko kuruno munsi katunashimira imana reka tunabashimira mu mazo kugira subscribe kuva mu mpingo igitandukanye behind camera MC Edula Nation nibwo uyu wa mbere afishinde kuri kaga kingere nyine ziribonera niyo bigana ariko kuruno munsi ndafise ama invitation ndafise invitation na Rosa ati araba kinyi batwa fa Burundi kuva muri kwa Fanny Lavine Norasque Solution Team bari muri kino kibanza ariko reka tugende kugira twiyagire abiri atatu reka tunababaza n'urubanza ati gwitariki zibiri gwitariki 9 ati bizuba bimeze gute wagumana nanje uraza kumenya byinshi kuba kinyi bagiye batandukanye bari muri kino kibanza nyene gira twiyagire ibyindi byinshi bitandukanye gumana nanje let's go ene wari nize yuko tugutoragenda kuri aba kinyi bagiye batandukanye ariko turona ba numwe masaneze kuva muri True of Burundi itwa Gaga Barakurikira umeze neza
meze neza cyane
amakuru y'imeze
makuru ni meza
cyane goze
cyane pe
ndura naberewe cyane ndura natese
murakot
uri bebe ndamukiriza bakunzi ba FTV desa 57
abakunzi ba FTV desa 57 ndabaramukije ndanabifuriza n'umunsi mwiza aho bari hose ndabakunda cyane
hari abantu benshi badukurikirana bakumenye kuri kumwuga kumisha amakuru ariko kuri uno munsi ese ibyo nje guhagara ku cyane nje guhagara ko muri karriere yo gukina amafilm Gaga Barakurikira ndi hajya mu byo gukina amafilm byagenze gute yabitsanze mu gihe
bon cyo kibazo jume gukira gwe kwishura ama nkuko bivuze abantu benshi bari basanzwe bamenyereye muri umwuga wa journalisme kubera nivyo nari nsanzwe nkora ariko hari habambonye jo muri filme haraheze iminsi benshi bamona muri filme ndabyisanzemwo ni nka kujya na ushobora kuba ufise iyindi mpano hama ukayivumbura hama gacu ikorerako nagiye kinini kirahera ariko navuga ndi muri carrière yanje ariko bidasigura ko na journalisme ntabikora ndacyari mu menyesha makuru
ni mu gihe twa gitukubona hari amatimu menshi agiye atandukanye ariko nicaye ikintu cyatumye Gaga avuga ati reka ngene muri True of Burundi kwa Fanny Lavine hamwe na Norasque
bon ubwa mbere na mbere nari nsanzwe ndamukunda Fanny ntara nimvira no kugira amafilme nari umfanzi wiwe naramukunda cyane mvuze naramwibona mu sinzi ko baza kubitahura gusa namufata nk'ikindi kintu nari kundi kuntu namwumva rero niyo mpamvu kandi ndabizi n'abantu benshi uretse na JJ nyene ndabizi hari n'abandi bantu benshi bifuza kuja muri rya timu yiwe rero mva narose opportunity ndavuga ati reka ndayi profite kuko nari nsanzwe n'umundi ndabakunda kandi numva ko turi kumwe ndashobora gushika ahantu kanaka
umunsi wa mbere nizere nize yuko Fanny Lavine cyangwa Norasque wahora umukurikirana ku mbuga ariko utari bwagirigwe ryaba kujya kwicarana umunsi wa mbere ugenda gupopoza muri True of Burundi ukabona perezida ndavuga Fanny Lavine wavyakiriye gute Fanny Lavine wasanze ameze gute hajya
icyo kibazo rero ariko dukurikiraga barantwenga gusa uretse no kugenda kumpropose umunsi wa mbere ndamubona Fanny live na bo since byarandenze nyene nisanga narize ukuntu kwera urumva naramukunda Fanny urumva nyene n'ubu kandi ndamukunda hama umunsi wa mbere tuvugana ari opened umwana mwiza araganira kandi aratahura cyane rero novuga ntivyangoye cyane se vrai kwera urumva bari umustaka nyene urumva uragira ubwoba ukajugumira n'amazamba ukabura ivyo uvuga ariko karavuganye yanyakira neza nanjye umva ndabiryohererwa pe byari ibintu bimeze neza cyane
eko n'icyo kintu watangaye cyane kuri Fanny Lavine utanguye kubona ati ati bwa bundi Fanny Lavine ameze uko utaruzi cyane ariko mukimara kwicarana ukija muri Trafa Burundi wacivyice byiyongera uvuga ati bwa bundi Fanny Lavine ameze uko kweli ku rukundo hari umufitiye hoba haraduze urundi rwiri rutandukanye hoba harabonetse ikindi cyiza wamusanze ko utari umuziko
byinshi cyane ariko bike muri byo ndashobora kuvuga iyo uri umuntu mushasha ahantu kanaka biragoye Jean Kurushaka ya habitue ariko ikintu cy'ambere ahanini cyatumye Fanny ndamukunda de plus ni wa muntu akumvisha ko urashoboye natsane tsane numva ko nari mushasha petetre ko yabundi ari kunde kuraja kambira tu n'es pas capable cyangwa ibindi bintu muga wewe bawo yagumye anyereka kumwe ngo birashoboka ndashoboye ibiki urumva ti kuhaze ubigira neza ibiki nawe ejuzoba ejuzo bawo yaranyankuhajije cyane bica bituma numva rero ndamukunda do plus ndavuga ati wow kumbe kumwe naho ndabyibaza serial Fanny n'umwana mwiza arakundana kandi ari furizi byiza abantu bitandukanye cyane nibindi n'izindi complex umuntu yogira ku ruhande kuko urumva haba hariyo n'ibindi bintu bindi bishobora kuba bimvugwa ko rero naciye mbona itandukanira
muri Trafa Burundi niyahe hole bakwemerera gucana cyane niyahe hole bamaze kuguha ukanajugumira muri rusange kuba twaragiye tubona ndavuga irerese yirikwa gusohoka watinga cyane mu rukundo cyane gose uri kumurana Ivari niyahe hole bakwemerera gucana niyahe hole unakunda cyane baguhaye mu Trafa Burundi uvuga ati je hole nimaka ndayikubita hasi
aho va no mbeje urumva deje ndatari mushasha ubizide oya byirukunda ntavyo nzi kusanye ne ba ndagerageza ko nshoboye sino nta bintu bya grave kuko urumva bwirwa basi nabandi babiravye binyuma sino wowe uri kurabikina ntuba wibaza ko basi bimeze neza tanki biki ngo uravye commentaire tanki bindi bintu niho sinzi ndurukunda
MC de la Nigeria yavuze iby'urukundo afise igituma wallahi niyo yahole wasi unatinya cyane iyo baraguha bavuga ati giye hole sino ikina
hole no tinya bo nkubu nko gukina bo ntashoboka like nk'amasene usanga nkubu dufate bakama nka sene nkakina cyanke nyine nshwana gose basi no kuvuga kubera bari filme umva bari filme mugabo ikintu Jackie kinanira niyo byoshuka nka tactinga no tactinga basi nyene ukabona ko atari jewe gushwana Jean Sene zo gushwana gushwana birangora ufumo ma nk'amasine yo gutwenga nyene gusa nyene ibintu byo gushwana ndumva umenge yo Sene yongora sindi bisigaye byose umunaragerageza
gaga yibona he mu mwaka 5 muri kare yo gukina marerese ashaka gushika muri rusange
aho rero dushaka gusubirira mama rao
ushaka gusubirira
mama rao
mama rao di
Fanny Lavine tumugure ku butegetsi bo urumva indoto ziba zagutse mugabo bo ndashaka basi filme ndundi zize zishike ahandi hantu nanje nashizemo inguvu ziwanje kubera hari abantu bashoboka na filme nk'ubu nk'akarorero nka jewe kuba nagize opportunity dufate yo kuja muri Trafa ugasanga nagiye kugira profite bo musta utanga ubumenye n'undi amenye hama ejo ucusanga sinzi ibindi bintu mugabo ndashaka au niveau national basi hagire ihinduka kanaka iba sinzi ko hari filme uruka kuraba ijya Fia Woman nige filme vraiment nanje narayikunze hari handi hantu basi dushaka ko filme ndundi zigera rero nibona hari handi hantu iterambere ryageze bimvuye ko naje Uganda.
Ubona neza uribona yuko uzoshika ushaka gushika. Ya? Kuri Gaga bibaze yuko bahabuze igice nka yibaza yuko ho bakenewe kugira ena Gaga abe na Gaga wa wundi wazovuga ati ni nka Fanny Lavine nka Liberty nka Berndwai ba John K basami byinshi ogetandukanye.
Bon, ico kibazo kiba kigoye gonda. Gusa jewe novuga ni bibi kuva kuri escalier ya mbere gacusimbira kuri escalier ya 10 ashobora no kuvunika rero bisaba Jean ugende buke buke etape par etape mugaje nizera nuko nimba bafani canke na ba abere bafite abantu bageze kanaka binyereka neza ko bishoboka nanje urumva ba numva ingufu nkumva ati nimba naka yarashowe pourquoi pas moi nanje ndi capable gukora ikintu kanaka rero urumva ego ndashaka kuvuga ati bagenda barabire ko bien sûr que umuntu wese arafise umuntu amubere example umuntu arabira ko mugabo novuga ukebuke kirazira ko umubebe avuka agatavuka ga ibintu nyene agenda ukebuke etape par etape ngiconzi nuko birashoboka kandi nzo bishobora
nizirinze yuko ari yo ncuro ya mbere arushubiye kuboneka mu rerese muri trafaboro
ego
twarabonye watinga neza hariho aba urazi yuko tubavuga ati nta vyama vyerade umunsi wa mbere igiye kuri accounts ya Fanny Lavine commentaire hari azari zimeze gute feedback byari bimeze gute
commentaire ziba zitandukanye kandi commentaire bari nyinshi cyane novuga ni nka kujya byambaye ko muri journalism nicindira hari abavuze uwo mwana ibi urumva rero ubunaho bo hari abavuze Fanny, merci watuzanye mukinyi mushasha Gaga abikora neza kuraje uzozane n'abandi bameze nka Gaga. Hari abavuze Gaga na Ivan turabakunda mwakinye neza urumva. Akabore n'abandi bavuze jo bivaye n'ingya sene na kinye nsitinga klakunda. Eh, bese urumva bavuze ko biseye. Entre ta klakunda n'umusheri waje turanakundana abafans ba FTV turavugana turandikanira na bifili hagati yacu. Benshi rero urumva bace deraneje urumva bese benshi bimve nyine ko ari beef gusa nta beef irimwo biyumviye nyene ko biri siyo kuko ndibuka narigeze guhura n'umumama mu ibaraba amazigaga ni sawo mvuga ye umeze ne hawe nari nzi vraiment je vous jure umeze neza ndavuga meze neza cambira ngo iva yakomenda ngiye barakomeye atsa rero gira gucu so arankora Kunone ngo yandiri na was like none filme ruba mu cyane fata nk'umuzima busanzwe rero no vuga hari ha bavuze gusa benshi baravuze ati byatwigishije hari abantu bameze uko basambura makupre ibiki rero urumva biyumvira ko biri serieux mugabo commentaires bazitandukanye hari izi ku decourage hariho izi gutera kuhaje bon byose mugabo uramenye ukuntu bimanaging
niki nakayika jambo yumva yobwira abakunzi ba Trafa Burundi muri rusangi bahora bakurikirana kuri channel ya YouTube ya Fanny Lavine
bon jambo no babwira barakoze d'abord kunyakira nk'umukinyi wabo mushasha wa mareresi hama ikintu no babwira nuko hamwe nabo tuzoshikana kanaka hari ibintu kanaka tuzobaha je kubganje ndi prête kandi nzobikora nkuko nabikoze nuheruka kandi turizera neza ko ibintu bizogenda neza bishasha bihari ni byinshi arabifise babalao hajya quelque part hama ndabakunda malgré les commentaires nibiki kubera urumva ibintu nkivyo ntibinde ko haje
akajambo umva wosozerera ko neza kugira ca dusozera ku bubazi bushike nka bubiri akajambo wabwira Fanny Lavine cyane NORASQUE na ba coach bawo muri Trafa Boron cyane solution team kinkura mu team nakakajambo umva wotekerera cyane Fanny Lavine cyane ikupe ya solution cup
solution cup ko kazi nakonye ne karahagije c'est la solution donc ahantu hari inyishu nta bibazo biba bihari rero Fanny Lavine mana yanjye so much ndamukunda ndamwubaha she's my miro arabizi ndamwigira ko ibintu byinshi by the way ndanabifurije bubatane ucuvyumva urugo ruhire bazirabare neza prema ibyo bibye ibemerera ko bibaba ko ibyiza byose bibabe ko ndabibatuye ko hama ndabakunda Norasque nawe congratulations yaronse umuntu ameze neza
haragasitati ryari nabonye ka Fanny Lavine avuga ati ngo azona muyice kurukundo bazo muhazo na mwice ariko naho wanse kubivuga ni tariki zibiri neza na neza ibuke ndavuga imuramvya aho azobera dot tariki 9 avenue de l'arche aho azobera mariage yabo gaganara gushimira cyane kuranye neza ba muri trofa
ngakoze ko twagira ku FTV
etwa ari kumwe na Gaga Labelle kuva muri trofa Burundi gira mu mushigikire ari muri channel ari kuri channel ya FTV ya Fanny Lavine irikira kina marere sagi yatandukanye mu mushigikire n'umwe mubana ari karazamuka n'umwe mubana afise imari idasanzwe gukina amarere tumushigikire cyane tumuhe n'amashugwe yiwe ndabakunda cyane Shobo MC Gunosuroina behind camera MC de la neige hasta la vista et ja bless ciao ciao.